yekube abantu abajwaye ababajwayele abajwayele ekhaya noma ababajwaye mabeya ezikoleni noma ababajwayele nje in the community. So ngingasho ukuthi bayithola bese simeni esithuthayo ngendlela ukuthi kwesinye isikhathi kusoke abantu ababathembayo, kuwabantu mhlawumbe from esontweni, kuwabantu abadila kahle kahle ney'ngane omakhelwane nabantu nje abasemndenini. So iy'ngane ziyithola zisesimeni esinzima kakhulu njengoba sibona ukuthi izimo ey'kanje zokudlemuleka kwabo zokunukumezeka kwabo nokuhlukumezeka-ke nje nangezinye izimo kusuke mostly from abantu abasondelene ney'ngane.
Okay, ningana iy'nhlobo zokuhlukumezeka oyibalulayo Nontobeko la, kodwa ngakolunye uhlangothi iziphathimandla zamaphoyisa zithi buyehla ubugebengu. Ake sizwe uvo lwenu, nihambisana nalokho abakushoyo ngoba kwangathi ezinye iy'nhlaka namalungu omphakathi ashaya amakhala ngalezi y'balo.
Mina to angiboni njengomuntu, ngizosho kanjalo, njengomuntu who is on the ground. As a social service professional who's always on the forefront, angikaboni ushintsho lolu abalibalile. Kepha-ke angeke ngize ngiphikisane ngizothi nama-steps abo, kodwa mina as uNontobeko and as a person who's always on the ground in terms of dealing with such cases, alukho ushintsho ebengisalibonile. Instead, bekuzoba a cry out for help from ama-community members and other community-based organizations and other departments ukuthi ake sihlangane, ke sicabange ngenye indlela ekuthenini silwa kanjani nakuhlukumezeka kwey'ngane.
Kanti into ebaluleke kakhulu leyo, okusempeleni ikhwelo elikade lihlatshwa lelo, kodwa kubukeka kunokuthi kunciphe. Siyakhumbula isehlakalo esisanda kwenzeka lapha eSoweto, kubulawa abafanyana ababili ngesihluku. So omunye uzoyibuza ukuthi kanti ngempela ngempela konakelephi, ngoba iqiniso lithi ziyabulawa iy'ngane eNingizimu Afrika.
Yebo, iqiniso likhomba lokho, and ngizothi sekwenzeka nezinto ey'ngajwayelekile ukwenzeka. Ngisho ukuthi lezi ey'jwayelekile zibeka ezizinto ey'right yini khona ekuphenduleni. Yebo, kuyinto nje ekhona each and every day, kuvuka kukhona i-case ekhona. And into ethusayo, engizothi ithusayo, ukuthi kwenzekala ngisho nezinto esingakaze siyicabanga ukuthi ziyoke zenzeki. Engenzekelanga ukhula, mina ngikhula nanombani omunye ekhula. So it's a call out basically ukuthi-ke sisiqinise izinto ezokwazi ukuthi zigcine abantwana bethu bevikelekile ngayo yonke indlela. Ngoba akulayi kumina kuphela as a social service professional, kepha kulaya kuthina sonke odlulayo. Ngisho ungabe kuthiwa umntwana uyambona udlula e-bus stop umile, ngisho ungabe kuthiwa unaye umntwana ngisho awunaye, kodwa kubiza ukuthi sisonke siwumphakathi, siyimphakathi ukuthi siyinakele ngendlela ehlukile iy'ngane manje, ngoba sekwenzeka nanezinto ezingajwayelekile.
Okay, siyazi ukuthi i-Child Protection Week, kodwa-ke sikhuluma ngazo izimo ezinye zinhle. Izolo besikhuluma ngengane ubhalisa amalatshi obulewe laphaya ngesihluku ngesonto eledlule ngolwesine ephuma esikoleni. Ngiyafisa nje ukuthi sizwe ukuthi izinhlangano ey'fana nani enisebenze njengoba usho on the ground, ikuphi kahle kahle nifisa ukuthi nisizwe ngakho, ngoba nenza into ebalulekile kumbe umsebenzi obalulekile.
Okay. Kuningi kahle kahle esiyi-organization yaka National Association of Child and Youth Care Workers esiyenzayo ekuthenini silwe nalempi esibhekene nayo. Focusing on mainly i-child protection, sinabantu esibaplaysa ey'kolweni ababizwa ngama-child and youth care workers. Labo bantu bahlala ey'koleni for the sole purpose of attending to ama-psychosocial needs ey'ngane. So labo bantu are based esikoleni and they provide e-safe space for umntwana ukuze akwazi ukudisclose with whatever issue angase adile nayo ekhaya noma esikoleni. So laba bantu-ke laba bantu abangama-child and youth care workers kade be-engage kwi-activity ye-mapping. I-mapping iyini? Into yokugqugquzela abantwana ukuthi badwebe ama-issues kahle kahle abathintayo akhuluma ngo-child protection. So igqugquzela abantwana ukuthi bakwazi ukuveza imibono yabo ngezinto ey'bahluphayo emphakathini, zemakhaya, zisesikoleni. So ukuba khona, ukuba present kwama-child and youth care workers esikoleni sekusize ngezinto ey'ningi, ngoba uzokhumbula akusiwona wonke umntwana ofana nabo bonke abanye abantwana omunye umntwana uzokuthola ukushukumezeka angabi naso ispace noma iopportunity yokuthi akwazi ukuthi akhulume kepha such activities allow that ukuthi ke sikwazi ukuthi umntwana asizakale ngaleyo ndlela ukuthi akwazi ukuxhumana nemizwa yakhe aphinde futhi aveze ukukhathazeka anakho whether isekhaya whether iku-community or whether isesikoleni so by having those people present they provide safe space nama life space interventions ukuze bakwazi ukuthi basize abantwana ngaleyo nje
okay no kuyezwakala Nontobeko sibambe lapho dadewethu sibe ungakhulu ngesikhathi sakho
Ngiyabonga
kakhulu namhlanje. Okay, yena ke lo mqhuqhuzeli wenhlangano yomphakathi ebhekelele ikakhulukazi labo njengoba sesizile abasebenza ngqo esikoleni ukusiza izingane ekuthenini zikwazi ukubhekana nokuhlukumezeka ezikutholayo ngezindlela ezahlukahlukene. Sikhamenxa elesithupha ihora